Thank you. hata mimi na nimepiga tu.
Anthony.
Thank you.
Thank you.